Mwese wakunzi vila diyo kivumbuzi kwisi nituwa Koko da Ronji ni akabari jugia gutera mana nanje muri studio zila diyo kivumbuzi kwisi Nimuze kwa Koko da tulabire hamwe imeta yumu ami Suleimane hamwe numusozi Kilimanjaro Mwako kanya nyene turongera turabire hamwe ukuntu Ethiopia bizera ko bazosubira bagatwara Tanzania ngo kubera impeta y'umwami Suleiman ihishije ku musozi wa Kilimanjaro. Umwami Suleiman cyangwa Solomon yarafise ubwenge n'ubushobozi yiherewe n'Imana. Abami batari bake barafata urugendo bagana Israel kugira umwami Suleiman abahezagire. Umwe muri bo ni umwamikazi wa Sheba aho yagiyeyo akavayo avyaranye na Solomon umwana bise Beneriki. Inkuru wibuke yuko yabaye mu mwaka w'ibihumbi bitatu iheze. Abami bavuga yuko Beneriki mu gihe yariko agwana intambara zimiye ashiduka yisanga ku musozi wa Kilimanjaro, imbeho yaramukubise cyane ahita apfirayo. Inaho yabwira ingabo ziwa ati navutse ndi umwami mbaho nk'umwami ati kandi nzopfa nk'umwami. Niho yahita duga ku gasongero ku musozi Kilimanjaro ahita apfirayo. Kuva mu myaka ya kera ubwoko bw'abacaga bwo mu gihugu cya Tanzania bwamye bwizera ko umusozi Kilimanjaro ari akaburi k'umwami yarakomeye cyane. Abandi bati n'umusozi w'Imana batazira Kirema Kiaro. Abarigende mo muri Ethiopia bizera ijana ku ijana yuko uzotora akaburi kuwo mwami hamwe niyo mpeta ngo azoca aba nk'umwami Beneriki muri byose. Mu byo nifuza ko womenya nuko akahise ku musozi Kilimanjaro kandiswe na Protem mu gihe Yesu atari bwavuke. Aba Ethiopia bavuga yuko umusi warazwe ubutunzi bw'umwami Beneriki hazogera igihe akajya kurayo umubiri w'umwami Beneriki. Ubona wese uyundi ni umwana w'umutima akunda igihugu ciwe akazoba ari umu Ethiopia. Abandi bizera neza yuko Ethiopia izogaruka itavyorosha ngo kuko bazoba bagamije kwigarurira Tanganyika hamwe n'umusozi wabo Kilimanjaro gushika ku ruzi bita Rufiji. Iyo bavuze Tanganyika baba bavuze Tanzania yose harimwo na Zanzibari. Aba Tanzania nabo babaza aba Ethiopia bati ni gute muzogaruka gutwara Tanganyika kandi intwaro y'ubwami yararangiye yarangiranye n'umwami Haile Selassie. Akahise karemeza neza yuko umuntu wa mbere kuduga umusozi Kilimanjaro yari umwami Beneriki hamwe n'umwamikazi wa Sheba. Beneriki wibuke yuko nakubwiye ukuntu yavuze mu nkuru natanze mu minsi iheze. Beneriki yagwanye intambara nyinshi ashaka kwigarurira Somalia, Kenya hamwe na Tanzania. Beneriki yatwara Shumite mu burengero bwa Ethiopia mu kinjana cha 10 KK. Inkambi canke ibirindiro vyiwe vyari hagati ya Kibo hamwe na Mafiji kubirometero 4,500 uturutse ku musozi Kilimanjaro. Go amaze kwikeka ko agiye gupfa yahise abwira abasoda biwe ko ashaka gupfa Rugabo, gupfa nk'umwami bahita bihereza umusozi Kilimanjaro akaba ari naho yapfiriye. Gira icyo uterere kwino nkuru wateramanye nanjye Koko da Ronjini kuri radio ikivumbuzi kwisi naho ubutaha.